Kasa niyama ejano wano ye Yesu dia.
Niyama ejano wano ye Yesu.
Niyama Yesu wano ye nemadia.
Niyama Yesu wano ye nemadia.
Menso mekamu.
Menso mekamu.
Enti adie biara adie enu nyam shebem be breme a efi Kristo ho. Na efi eja ho eba Kristo ho. Edeba na yefro. Edeba neba. Sir, we are Mary. Sir, we are Quill. A dear Pierre, yes, Wama, I am for Shia Dano. Say a dear Bessie, a young one. A dear new young shaker, say a basso. Nasadano, ye neighbor, she. Yammy yet no quaffa on Pesay yet some and nippers. O beam, Pelso by a woman, Cromba. Na sɛ yame na ɔkasa wobɛdɔ no na wabu no akyɛn ne nipa kyerɛ na honhom kronkron sɛm biara sɛ ɔde ma yɛn a yɛte ho na wamui ɛnyɛ bɛtɛ ɛnyɛ mmerɛ ɛdɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛbɔ wo ne Kristo asɛnnuam fa n'asɛm no bɔ w'abrabɔ asɛnnuam nea wadwene yɛ wo ma asɛnnua no wuo no. And the hero.